qué.
Yo, Dariana, mambo.
Again. Good. Again. Yes.
Yes. Huu ni pianist. Unaitwa nani? Ah, safi sana. Unapenda piano? Mm? Ah, nimekuona pale unapiga vizuri sana. Safi. Ah, safi sana. Okay, safi.